yejo hariya bibarabara rya mugatumba mu ntara ya Bujumbura kwibarabara rija muri Kongo hafi ikiraro nyanubishije muri Kongo harabaye ubusuma aho abagabo babiri b'abakongomani bari mu modoka ivuye ngahe Bujumbura muri Kongo bafise n'amafaranga menshi kuri bo angana n'umuriyoni n'igice cy'amadolari y'Abanyamerika bategwa n'abasuma bitwaje inkoho bashika kuri batatu bari bafise inkoho zinini bita Kalashnikov hamwe n'inkoho ntoya bita pistol abo rero bamaze kubatera abajeje umutekano igipolisi caciye kibimenya yuko abo bantu bariko barambugwa gica kiragenda gutabara niho cashobora kurasa umwe muri izo nkozi z'ikibi aca arapfa uwo yari afise inkoho ntoya yitwa pistole iyo nkoho igipolisi gica kirayifata hanyuma uwo wundi nawe yari afise inkoho niniya yitwa Kalashnikov ntiyashoboye gufatwa abo babiri barashoboye guhunga umwe yaciye akura n'ingogara izo mpuzu z'igipolisi yari yambaye aca arahunga ariko iyo nkoho yindi niniya bari bafise bayitaye nayo nyene yarafashwe n'igipolisi aca ngaho bashobora kubabibereka rero amatohoza amaze gukogwa abo babiri bene kwibwa abakongomani babiri bavuze bati twe turabakoze badutwaye amafaranga muri Kongo twayahawe ni banki yitwa ngaha iyo ngaha Bujumbura yitwa Interbank Burundi kugira murayizi hanyuma rero ati twari tuyashitwaye muri Kongo ati hariho ibanki muri Kongo bikorana ntabwo uzi ko hari agashuhure k'iyo banki yino ati rero twe twari tuyatwaye amatohoza rero ariko arabandanya kuko ivy'amafaranga birimo amakenga cyane bwa mbere hoho icyo tubanza kumenyesha ni uko agifatwa nyine amafaranga yashyikirizwa ibanki nkuru igihugu iyo ngaha mu Burundi kuko murazi ko ariyo amafaranga y'agaciro asanzwe ava ubu niho rero bayafise hariho rero amakenga mu gihe abantu bavuga yuko mu Burundi amafaranga y'agaciro ari make cyangwa ngo atayahari ugaca wumva amafaranga angana uko kose asohotse agatangwa n'ibanki tuzi hanyuma agaca atwarwa n'abantu babiri atanabajije umutekano babaherekeje atanabantu bamwe babaherekeje hanyuma akaba yaragiye mu gihugu cya Congo muri iyo nzira uca mwumva yuko hariho amakenga menshi bishoboka rero yuko ashobora kuba ari amafaranga y'agaciro aba ariko aratwarwa hariya kugira ngo ino bace bavuga yuko atayahari bishoboka kandi nuko ibyo byose nibyo abariko baratohoza ariko barakorerako bishoboka kandi nuko ashobora kuba ari amafaranga yoba yarashiriwe inkozi z'ikibi zahajya muri Kongo murazi kugira ngo bahave basubire bagaruke konona kuko murabizi ko ari inkozi z'ikibi zihora ziva hajya zikaza konona ibyo byose rero biriko birakorerwako turabe yuko iyo banki itobikorana koko n'inkozi z'ikibi n'abazi b'u Burundi bari hajya hakurya ibyo byose bizobonekana mu matohoza agiye kuba